Radio Public Africaine. Radio Public Africaine.
Numwanya w'amakuru mu Kirundi.
Mukaba mwashyikizwa na Emmanuel Niyongeko.
Niteka n'umunezero gusubira kubana namwe bakunze mwese ba Radio RPA ijwi ry'amanyagihugu. Turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya munani Kigarama mwaka 2023. Kaze mukurikire amakuru twabateguriye akaba ahagaze ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Generale Arengiyome Bunyoni hagiye gufungwa ubuzima bwiwe bwose igihano ahejeje gukatirwa na Sentare Ntahinyuzwa ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu. Abandi bantu batanu kuri batandatu basangiye dosiye nabo nyene bakiriwe umunyororo, umwe nawe arezwa. Abarongo y'ibiro bikuru bya gisirikare mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko baherutse gufundika ko ingabo zari zarungitswe mu gihugu cya Congo y'intwaro rusangi zikugwayo. Hagataho intwara miheto z'u Burundi ziri ku butaka bw'icyo gihugu cya Congo zibandanya kugwa ku rubuga rw'intambara mu gacirere ntangire cy'inzego z'igihugu. Turabwira n'ibijyanye n'iyemezwa ry'itegeko rigenga amatora yimirije. Iryo tegeko ariko rikaba rinegurwa na bamwe mu banyamigambwe. Nariko nca ku mayange, mugume hafi mukanyisase. Ni nkuri mwimwe ukwayo. Ndasubiye kubaramutsa hano makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane. Mwari mwejeje kubyumva, ndabica ku masonga. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere Arengiyome Bunyoni ahejeje gukatirwa na Sentare Ntahinyuzwa umunyororo wo gufungwa ubuzima bwiwe bwose, hamwe no kuriha ihadabu ry'imiliyoni zirenga 20 z'amafaranga y'amarundi. Ku bw'iyo ngingo nyene, amatungo yiwe atandikishijwe muri Sentare Ntahinyuzwa yose azoca afatwa na leta. Abandi bantu batandatu basangiye dosiye na Bunyoni ni Colonel de Police Desire Uwamahoro, yahora arongoye igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko, Samuel Destino bafumukeko, hamwe na Engineer Komeni Yonzima yarajijwe gukurikirana inyubakwa za Bunyoni. Abo bose uko ari batatu bakiriwe umunyororo w'imyaka 15. Melchiade Ndewimana yahora ari umukuru w'umutumba wa Mubone, hamwe n'umupolisi umwe yahora ari umudereva wa Bunyoni, bakatiwe gufungwa imyaka 3. Wa nyuma akaba ari Didas Igiraneza, nawe nyene yahora ari umudereva wa Bunyoni, uwo akaba yambitswe izera. Tubandanirize mu bivugwa mu by'umutekano. Abarongo y'ibiro bikuru bya gisirikare mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko yase baravuganye mu nama idasanzwe yabereye i Arusha mu gihugu cya Tanzania kuri uyu wa gatatu, ingene ingabo zo muri ako karere zigiye kuva mu buseruko bwa Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo, nk'uko icyo gihugu cyabisabye kandi ikiringo cy'izo ngabo kikaba cyarangiye. Mu itangazo ryo kuri uyu wa gatanu, abo barongo y'ibiro bikuru bya gisirikare mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko bamenyesha ko ingabo z'uyu muryango zitangura kuva muri Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo kuva kuri uyu wa gatanu. Igihugu cya Kenya ku ruhande rwacyo cyari kimaze gukurayo abasirikare bashika ku 300. Bitegekanijwe ko Sudani y'Epfo ikurayo abasirikare 287 kuri uyu wa gatanu, u Burundi na Uganda bikazoca bikwirikira. Muri iyo nama idasanzwe y'abarongoye ibiro bikuru bya gisirikare mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko, igihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo cyari yemeje gucungera umutekano w'izo ntwara miheto, hamwe no gukora ibikenewe byose muri icyo gikorwa cyo gutahukana izo ngabo nyene. Tukiri ngaho nyene, abasirikare b'Abarundi bagiye mu gihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo kwifadikanya n'igisirikare cya Congo mu kurwanya umuhari M23 barabandanya gupfira ku rubuga rw'intambara. Ushika ya mango, igisirikare cy'u Burundi kiboneka nk'ikidakeneye guha umuco Abarundi. Abatari bake mu bakurikiranira hafi iby'izo ndwano bavuga ko agacerere karanga leta y'u Burundi n'izindi nzego z'igihugu babigereranya nk'uguhemukira igihugu. Eroge Divin Remesha.
Abasirikare FPR se kumenya umwidondoro ko bishika mu ntambara ziri mu gihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo ni 21. Ibyo bitigira ariko biza byiyongera ku bandi basirikare bamaze kwitabira Imana muri izo ntambara, hamwe n'abatarashobora kumenyekana irengero ryabo. Iruhande y'ibitigire biza biravugwa n'abamenyesha makuru, hamwe n'abaharanira ibibarizo by'agateka kazi na muntu. Ibitigire naho ntibirongerera bivanye n'uko igisirikare cy'u Burundi kiguma mu gacerere. Ntihagire icyo kibivuga ko hari amakuru FPR ifise amenyesha ko bamaze kugandagurwa mu basirikare b'Abarundi baba barugwa mu majana. Haniyongera ko abapfira mu mashyamba bagahambwa aho bapfiriye. Abakomeretse abavuga ko bataye ibigwanisho bakomoka atawuza aho baroye, hamwe n'abavugwa ko bagizwe imbohe. ivyo biruko mu gihe abatari bafite baguma basemerera ko leta y'u Burundi yo kwikubita gashi ikisubira ko kubera ko babona ko intambara abasirikare b'abarundi barimo bagwana bambaye imyambaro y'igisirikare cya Kongo aruguye mu kiri gihugu byakozwe n'umukuru w'igihugu Baritito Ndayishimiye be nabarongoye igisirikare cy'u Burundi abasirikare bavugana FPR yabamenyesha ko ikibatangaza kuruta ari uko nubu bahutakagira icyo ashikirije acyafungwa abaherutse kuvugana FPR ni ntwazangabo zitatu ariho Capitaine Bayubahe Emery Capitaine Manirakiza Jean-Marie na Lieutenant Bararunyeretse iruhande yabo bafunzwe ari amakuru avuga ko ari n'abandi basirikare b'abarundi baba bariko baranyuruzwa mu gisirikare bakajyanwa ahantu hatazwi ibiriko birashika bamwe mu babikurikiranira hafi bavuga ko bigoye gutabura ko bikogwa mu gihugu gifise leta inama nshingamateka hamwe na nkenguzamateka n'imboneka rimwe aho abasirikare batabaza abamenyesha makuru abaharanira agati y'akazi na muntu abanyepolitiki bamwe bamwe hamwe n'abanyagihugu babasaba kubavugira canke gusemerera ngo bakingigwe abamenyereye iby'igisirikare kandi babikurikiranira hafi twavuganye bamenyesha ko mu bindi bihugu igisirikare aricyo gitabara abanyagihugu batandukanye bagitabaje mwamenya ko ari n'andi makuru ari karanugwanugwa ariko FPR idafite ibyemezo amenyesha ko mukurungika abasirikare baje mu gihugu cya Kongo aho bahajamwo ukurobanura abagenda ayo makuru avuga ko aho batogwa cyane abahoze mu gisirikare cya kera FFAB n'abahoze mu muhari FNL mukurungikwa muri izo ntambara
eroje divelemesha urakeneye mu binga by'ibyuma batumirira amate gato duce tubananya n'amakuru twabateguriye
FPR
muri politike integuro y'ibwirizwa ihinyanyura ibwirizwa rigenga amatora iri mu integuro z'amategeko zizwe zikanemezwa mu nama shikiranganje yo ku munsi wa gatatu wiyindwe ingwati zizotangwa n'abitoza hamwe n'ibijyanye n'ibihano bizohabwa abazotangaza ibyavuye mu matora imbere y'inzego zibijejwe biri mu byahavugiwe inkuru ya Onesime dushimagize
mu itangazo rigenewe abamenyesha makuru ku byizwe n'inama shikiranganje yo ku gatandatu harimo integuro y'ibwirizwa rihinyanyura ibwirizwa rigenga amatora nk'uko biri muri iryo tangazo ibwirizwa rigenga amatora ryahinyanyuwe kugira ngo rijanishwe n'itegeko nimero imwe akarongo ubusa gatanu ryo ku wa 16 Ntwarante umwaka w'2023 rishyiraho intara amakomine amazone n'imisozi bishasha naho bigarukira iryo hinyanyurwa ryakozwe kandi kugira ngo ibibazo bimwe bimwe abarongoye umugwi wigenga ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu bahuye nabyo bitoregwe nyinshi ku bw'iryo tangazo ngo mu ntumbero yo kujanisha ibirizwa bigana amatora n'ibirizwa shingiro harashizwemo ingingo ivuga ko amatora ategerezwa gukurikirana hafatiwe ikiringo cy'umukuru w'igihugu kizomara imyaka indwi mu gihe abandi bose ikiringo cyabo kizomara imyaka itanu muri iyo nteguro basabye kandi iki kiringo cyo kwiyamamaza tuva ku ndwi zitatu kikaja ku ndwi zibiri kuko icyiyumviro cyo gushyiramo amatora atatu cyahebwe nk'uko biri muri iryo tangazo hazohinduka uburyo bwo gutora abakenguzamateka n'abahanuzi b'amakomine aho inyuma yo witoza kuba umukenguzamateka cyangwa umuhanuzi wa komine hazoba hariho abandi batatu iyo nteguro ikavuga ko umuhanuzi wa komine abari inyuma y'iyo baba basangiye ubwoko n'igitsina nayo witoza agategereza gutanga ingwate ibihumbi 200 kugira ku mukandida ntajemo ibyo gukina mu itegeko rihinyanyuye rigenga amatora kandi hazoba harimo ko abarundi bari mu mahanga bazashobora gutora abitoreje mu ntari wabo harimo n'abigenga mu gusozera basabye ko gukwiragiza ku mbuga ngurukana bumenyi no kuri za telefoni ubutumwa bushobora guhungabanya amatora no kutihanganirana mu matora byo hano nk'icaha cyo kimwe no kumenyesha ibyavuye mu matora imbere y'uko abijejwe babimenyesha inyuma yo gutora iyo nteguro hasabwe ko ingwate kubitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yoja ku mafaranga miliyoni 100 y'amarundi
Onesime dushimagize hanyuma amafaranga y'ingwati rero asabwa abitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ngo yarakwiye gusubizwa ku miliyoni 30 nk'uko byari bimeze mu myaka iheze mu ntumbero yo guha amahirwe yo kwitoza abari mu migambi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi uko niko bibonwa na Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR ngo umunyepolitike akababazwa n'ingene iyemezwa ry'itegeko rigenga amatora ryashize ku ruhande ibyari byasabwe n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe uri ku ntwaro mu nama yo kwa 2023 gitugutu uyu mwaka yabahuje n'umushikiranganje mu byagejejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu kuri kirega buri yari banza witonde arongoye umugambwe APDR
tuwe umugambwe APDR tubonye integuro yitegurira n'amatora uko yemejwe n'abagize leta twatangaye cyane kuko aho ni mu gihe cy'iki 2023 z'ukwezi kwa 10 ubushanyi w'intwaro hagati bwatumye kimigambwe gira turabire hamwe integuro y'igitegeko twaratera ibitere bike turerekana n'ingene ibintu tuzogena kugira kumbure abantu bitabira amatora kandi baguwe neza umbyere twashikira cyane cyane byari ibintu bitatu bisaba yuko ingwati sabwa ku bantu zo makomine yovanwaho ingwati mukuru igihugu yoguma ku miliyoni 30 ikanere tugasaba yuko impapuro zisabwa mu kwitoza zogabanuka kugira ngo uwitoje bimworohere mugabo watowe agaca akwiza izo mpapuro ngiye ngo twabyerekanye kandi baravuga ati tuzobikorera ko uretonye byavuye muri leta turabona neza yuko ari bisubiza inyuma demokarasi twaronse bigoranye kuko atwamije neza yuko imigambo ntire kuri kuronka imfashanyo zivuye hanze y'igihugu ucabumva yuko rero nko kuronka ibimo 200 mu bitwa z'abantu zo makomine hama no kuronka imiliyoni 100 imiliyoni 100 n'amafaranga menshi cyane uravye nyina barundi babayeho no munsi mu bukene barimo kugira wegeranye imiliyoni 100 abari ibintu bigoye cyane naharenze tuvuga yuko bwa mbere mugambo ya PDL turabona yuko uko integuro yubatse ni isubiza inyuma demokarasi icyo tugiye gukora rero nuko tugiye kujya hamwe n'indi migambwe kumbure kugira ngo dusabe inama nshinga amateka n'inzira amateka kutazwe kwemeza iri tegeko ryo nyanga demokarasi ariko kandi kuvunira kagoye kuno munsi abatwara uko bibaza yuko ariko harabuze abantu kuzo kwita amatora niko bizotuma batera bajamwe begerana bagakora urunani rushobora gutuma kumbure rutsinda umugambo uri ku butegetsi demokarasi twaronse bigoranye tuzoyirwanira paka intambwe twateye muri demokarasi n'isubira inyuma
uwo yari Gabriel Banza witonde arongoye umugambwe APDR mu makuru y'ibidukikije imvura imaze iminsi igwa mu ntara ya Cankuzo yarononye ibitari bike harimo n'imirima abarimyi bo muri iyo ntara bavuga ko imvura itagabanutse atacyo bazokwimbura n'inkuru ya Eric Niyonzima
abo banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo bavuga ko inzara igiye kubica kubera imvura imaze iminsi ari nyinshi aho ibiterwa byahononekariye uyu munyagihugu yaganiye na EPA avuga ko ibiterwa byose byononekaye
imvura ubu yatwaye imirima yose y'ibiharage zari mu mwonga yaratwaye ibicumbu byose yararenzwe n'amazi ibigori twateye ku musozi yarabitsindagiza nkakumera ibindi byameze nabyo bitwagwa n'inkukura yabitwara ntitwasigaye tumeze nabi cyane kuko imvura ntisiba ijoro n'umurango turagusarareza gupfora umuceri nawo ngo dutere mu myonga ariko turabona yuko tugiye ngira ingorane emwe itagabanutse n'ukuri inzara izotwica
abo banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo basaba abategetsi babijejwe kubafasha kuko babona ko mu minsi y'imbere bashobora kwicwa na kigoyi
tutandukira yavugwa mu gisata c'imibano ukuronka isukari bisigaye aramana niza mu gisagara ca Gitega abagize amahirwe bakaronka iya magendo ikiro kimwe bakigura ku mafaranga 700 mu gihe igiciro kizwe n'amategeko ari 3,500 ababyeyi bakavuga ko batakironka uko barungika abana ku ishure mu gatondo batanyo y'icayi kurikira umwe mu banyagihugu mugisagara cha Gitega yaganiriye na radio RPA
isukari yabaye akayira bahinga isukari pembe ugazunguruka hose naho uzunguruka jahe ahantu na hamwe uronka isukari isukari yawe rero 300,500 ubu uye urashobora kugenda umuntu akakubwira ngo zana 100 duhe kandi akuzanira naho nyene atari umuntu wawe ntakwereka ngo ndayikuya cyane ngo ugende baze hajya akubwiye ngo jye murabona yose ku 700 ngo zananze kukuzanira ariko kugira gute nkuba abana bajya ku mashure umwana ko ndashobora kugenda atanyuye akayi yagenda atanyuye akayi n'abantu rero bahora bayidandaza turabona tuyigura neza kuri Centre Jeune ubu uwera abanye turagenda tukabaza bakatubwira ngo ntibaherutse kuronka isukari urumva rero n'ingorane mu miryango abana bararira ngo bashake ibyayi Ndaye kala ukuntu uwo muri cyaje kitagira isukari n'ibara n'ibara
tukiri ngaho nyine mu ntara ya Gitega ibiciro byo kwiyunguruza byarigwije hafi na kabiri kubafata imiduga ija canke iva aho mu ntara ya Gitega bamwe mu badereva bavuga ko byatewe n'ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa essence bumaze iminsi bwibonekeza Emile Nibasumba
sitasiyo za baba 200 ziri ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega ntizigira igitoro cyo mu bwoko bwa essence haraciye indwi muri kino gihe ibiciro byo kwiyunguruza byariyongereye
kwiyunguruza byabaye akayobera bahinga kuko kuva ngaha aye Gitega Bujumbura twaba turiha amahera 110 ku majansi amajansi amwe amwe ayahagaritse kuri probox twaba turiha 112 ariko ubu kugeza ubu va Gitega Bujumbura 120 Gitega Karusi byaba ari 108 ubu ni 112 Gitega Muyinga aba bari 115 nta modoka ishobora kuronka iri munsi y'120 hamwe n'amwe yagiye bakubwira na 25
bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega bavuga ko bafise ingorane cyane ari abakora ubuzi butandukanye bubasaba kwi kwiyunguruza hamwe n'abajya mu manza zitandukanye
gorane ku bantu bariko bararangura ikogwa bitandukanye cyane cyane nk'abagenda mu manza nayo bagatomba babaramura na kamagendo bikaboneka baratinya kubera ubufatanywe igitoro bagucira urubanza rw'ikibiriraho
abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega basaba leta gutorera inyishu ingorane y'igitoro kuko ngo hamwe byobandanye uko ibitari bike bishobora kuyangara aho ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega harakiyindwi zibiri batagira n'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu
arakoze na Emile Nibasumba
erupeya
Iyo ni wa mwanya w'ikiganiro dukingire ibidukikije uno munsi tukaba yagira ibijanye n'ubumara dusanga mu butare bita mercure ingaruka bugira ku magara y'abantu no kubidukikije ikiganiro tugishikirizwa na Onesime dushimagize
Dukingire ibidukikije
Dukingire ibidukikije ni kiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bifata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko y'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima
Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Bibika Kitene ijwi ry'abanyagihugu
Turabara mukwiyeshe tubakunze ikiganiro dukingire ibidukikije Nikiganiro cy'Europeya mama kurikira imisi yose kuwa gatanu. Uno munsi turabira hamwe bijyanye n'ubumara bitamerika ubangamiye amagara y'abantu bidukikije ahatari hake no mu Burundi hadafizwe inyuma. Abacukura ubutare n'abakora mu gisata cy'ubuvuzi na cyane cyane abaho amenyo ngo barakwiye guhagarika gukoresha ubumara. Ibyo biruko mu gihe cy'igendekezo rya mbere nyakanga umwaka w'2022 hatangoje umugambi ujeje kunagura ubumenyi nihemiriza kuri abo bose begwa n'ikoreshwa ry'ibihingurwa muri Meriki mu ntombere yo gushyira mu ngiro amasezerano y'iminamata muri kino kiganiro tubajya kumva abahinga banonosoye ibijyanye n'ubumara bwa Meriki badusigure neza ubumara bwa Meriki rwo ari bwo icyo bwonona ku magara y'abantu n'ibidukikije turaza kumva kandi umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gukingira ibidukikije mu Burundi OPB adusigure ibijyanye n'icyo gikorwa n'akamaro k'uwo mugambi mu Burundi Jewe ndiko ndabashikiriza kino kiganiro ndeone zime dushimagize ndabahaye ikaze
Yeropiya umunyagihugu yahora buna hari toborera canke nyina gatinya no kuri tobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuri yo yiteye mu ngundo y'igitoke canke yo yisakiye mu gisaka aho naha tari karakinja kinja mu mukenke kenke ukamuhimikora akabona kwikora mu gahugu
Nongere ndabaramutse nshuti bakunzi ba kino kiganiro Umuhinga anonosoye bijyanye n'ikigwa bitashimi atashimye ko tumuvuga amazina ku mvuzo z'umutekano wiwe aradusigura icyo ari cyo ubumara bitamerika
ni kuvuga amerikire ishigwa mu bwoko bw'ibyuma biremye cyo bita metaleru ikaba ikoreshwa cyane ku isi navuga mu bisata bitandukanye hatuvuga nko mu bisata cy'imiyagankuba uvuga nko mu gisata cy'amagara y'abantu tuvuga bashaka nko kwikoresha mu bijyanye no gukora amabateri gukora amabiju bigisanga abadame bambara yashaka no gukoreshwa mu bijyanye n'amapentire mu kuyitanga n'amarangi irashobora gukoreshwa muri terimometre icyo bita terimometre ya mercure zijya usanga bakoresha nko kwa muganga irashobora gukora mukare naho ikoreshwa mu bitari bike kandi tukavuga ko ifise akamaro mu bisata bitandukanye ingaruka mbi nazo ifise haba ku binyabuzima canke ku bantu ubwacu navyo ni vyinshi cane ku buryo bayizanye nk'ini wacu mu gihugu atabuhinga burakira imbere ngo ikoreshwe mu bijyanye n'umuyagankuba ishobora kugira ibyihungabanya byinshi kurusha akamaro yotumarira
Murakoze kumvisha icyo ubumara bitamerikiye uwo muhinga atubwira kandi ingaruka z'ubumara na cyane cyane ku magara
Nuvuga cyane ku bijyanye n'amagara y'abantu ni ukuvuga merikire irafise ingaruka mbi cyane kuko iharugwa ni erematoxike cyane cyane ku bijyanye n'ubwonko irashobora konona kandi nuvuga ibijyanye n'icyo bita appareil digestif ikayonona kuko igeze mu bihimba by'indani mu nda irashobora kubicobagura aho usanga umuntu ashobora kugira indwara zo kuribwa mu nda uko iba yamaze gutabagura ibyo no kwita ibisogi nekera kandi rashobora kubonona icyo bita systeme immunitaire ikayica no kuvuga umuntu ntare agishise ubudahangarwa ku ndwara indwara yose ije igashobora kumuhungabanya ntayidashika irashobora kubonona amahaha konona amasigo irashobora kubonona kandi n'uruhu n'ibindi bitandukanye ikindi kandi iharugwa isha nibi cyane kuko ari nk'umuntu w'umukenyezi yoba yayihenye cyangwa akaba yayifunguye ikinjira muri we biciye nko mu kunywa amazi ariko kuko merikire igiye mu mazi ubwo nyine ica ihindura igahindura amapropriyete novuga igahindura imero yayo kuko ishinduka ikaba metil merikire mbi cyane ku bantu kuko iramutse ikwinjiyemo iteza ingorane zitari nke ni ukuvuga igatuma umuntu ashobora kuribwa mu nda kubera yamaze gutabagura ibisogi ibyo kandi birashyika no ku mwana aba yibungenze ari nk'umukenyezi yibungenze aho usanga n'umwana avutse avukana icyo nakwita ibimenyetso by'uko yamuhungabanije ku mubiri akagira deresion navuga n'utuntu tw'udutoboro ku mubiri yego tubonekana nk'udukomere kuvuga yuko nawe nashobora kubabyinira habiri kuri yo kandi biciye kuri nyina yoba yarayinyoye mu mazi cyane yarayiriye mu ndya yego kuko kenshi usanga abantu bashobora kuyirya mu ndya cyangwa bakayinywa mu mazi hariho n'ibimenyetso byerekana yuko umuntu ashobora kuba yarariye merikire mu ndya cyangwa mu mazi cyangwa yarayihenze ni ukuvuga ibimenyetso nyamukuru bikwerekanwe n'uwo muntu ni ugusanga aguma akigumira ikindi ni umuntu usanga akunda kwisinzirirako ikindi gishoboka ni igihe umuntu usanga atakaza ubwenge cyo ni ukwita perte de memoire aragira ibintu byo kumeneka umutwe ni ukwita le mot de tete akagira n'ibintu byo gutakaza ingufu ni ukuvuga une faible musculaire iyo byagoranye rwose rero birashyika naho umuntu bimushyikana ku rupfu agapfa rero nkabona yuko kutwemerera iyo merikire ni kimwe kandi kugira icyo bafasha mu gihugu ni kindi mugabora abanyengaruka mbi ishobora kugera ku buzima bw'abanyagihugu na cyane cyane bitanye n'ikoreshwa ryayo kuko uwasanga atabahinga babimenyereye mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ibyo yishe bibaye byinshi gusumba ibyo gukiza
Engineer Birikimana Atongimana umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje ukinga ibidukikije mu Burundi OPB aratubwira abakoresha cyane ubwo mara bwa Ameriki nibyo bwonona ku bidukikije
dufate nk'akaruro kuri bano bimba inzahabu kenshi merikire bayikoresha mu kuronga inzahabu kuko niho batubwira yuko bica biborohera kandi bakazironka byoroshye baronga bakoresha bariko baronga bakoresha merikire ajya amazi bakoresheje baca bayateza mu mazi ayo mazi akaca temba aja mu nzuzi zonzuzi na tura ziyo kwa harimu ibinyabuzima bitandukanye harimu amafi harimu ibindi binyabuzima arinde gihugu abanye arinde gutura yamwe tura yakoresha mu mazi amazi ndugwe manabi imibiri yabo haranga nabo nyine bariko barakuraho nurupfu ikindi merikire kandi bayikoresha cyane naba kwa muganga usanga bijya bikoresha kwa mugoma amenyo bajye usanga amenyo yatobotse nabo nyine hariho ibyo bakoresha harimo iyo merikire kandi ikakigira ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu uzajya amazi bogesha iduga murazi yuko abarimo murajya amazi barimo amavuta ayo mavuta nayo harimo usanga harimo turetse merikire ayo usanga harimo cya cyuma bita pro mu bisanzwe ayo kiragira kizirinzwa yuko bayabomeza cyangwa bayakoresha ibindi bikorwa byo mu nzu ariko gituma nka bano batanze bariko baragira amatasho dorabaje imiduga cyangwa bagira amatasho serivisi aya kudatanga ibitoro hariho ibyo tubasaba na cyane cyane gutegekanya ahantu bashira bijya bisigarira by'amavuta cyangwa amazi avuye muri bijya bikoresho bahejeje koza kuko umuntu ubuhinga bwerekanye yuko bifite ingaruka mbi cyane cyane ku magara y'abantu nk'akarorero nk'abimba ubutare mu ntara ya Kibisi bakoresha mu kuronga inzahabu bakoresha amazi kuko bakoresha amazi ayo mazi baca basuka mu myonga y'umuntu wa Kibisi iyo myonga yose murazi yuko ikiza mu ruzi muke ikiyishwa mu ruzi rusizi hamuruzi rusizi nakwaca guyisuka muri Tanganyika bizigura yuko ya merikire yakoreshwa mu kibitoke mu kwimba inzahabu iratemba igashaka mu gitara cha Bujumbura bene go bakajya mavi bakanwa namazi ko muraje ko amazi yakoreshwa cyane cyane nga nishira mu rejidezo ava mu nzima gera Tanganyika murumva yuko haba hariho uhererekerane bwo kunywa amazi arimo ikiri akabandanya gushika usanga mbere turiko turana kwegera n'izindi ntare n'izindi byuko nuvuga yuko ingaruka mbi cyane ku magara y'abantu nuko ukoresheje ibikoresho cyangwa ugiye a contact avec Amerikiye uburuhiro umuntu arinda uze kwa siku
ikiganiro n'idukingira ibidukikije muravye kumva ibishikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kigeze gukingira ibidukikije mu Burundi OPB na cyane cyane ku bijyanye n'abakoresha ubumara bwa Ameriki n'ibyo bwonona ku bidukikije kwigendekeza igicenda kigarama mu mwaka w'2022 mu ngoro y'amanama y'igitega abakenguza amateka barize barongera baremeza integuro y'ibwirizwa ijyanye no gukuraho burundu ikoresha ry'ubumara bwa Ameriki baramerabiye hamwe ingene ibikoresho bipfuma ubushuhe aribyo termometre bikozwe mu butare bwa Ameriki byo kwinjira mu gihugu n'ingene nabimba ubutare bukingigwa kuko byibonekeje ko abatari bake bahasiga ubuzima
kubera ingaruka mbi byo byuka bibi biva mu ikoreshwa y'ubutare Ameriki amakungu yaciye hasi ashiraho ayo masezerano ya Minamata kugira akingire ubuzima bwa benegihugu n'ibidukikije kiyoko chatu nacho kikawa kila hapukana wa masezirano mbuza makungu kubera kabene kiyoko wachu wahura kumonsi kumonsi ni ingarukambi zitwa kukiyoka vituruka kuikoleshwa kiyoko butari mkushira nilo ikikumu kurayo masezirano iruhani yungi kukingira amakari ya vanu nimitu kikishe Burundi kuzoshobora no kuronka imfashanyo kugira buhangane n'icyo kiza gihanze isi yose biciye mu migambi itandukanye nko guhimiriza no kumenyesha abenegihugu mu bijanye n'ingaruka mbi zipfa ku ikoreshwa rya Ameriki kurondera ibikoresho bisubirira Ameriki guhinga bukwiye abakozi kutunganya imigambi janye no gushira mu ngiro ayo masezerano ishikwa rero ku mukono kwa ayo masezerano muza makungu kizoba ari kimenyetso cy'uko Burundi bwifatikanije na yandi makungu mu gukingira ubuzima bwa kiremwa muntu n'ibidukikije murabona mushitoki muri za utihinda aho bariko barimba inzahabu abariho inzuzi urazi ko bakoresha uburyo bubaye baye abenegihugu ro bagacakoresha iyi merikire nyinshi cyane kugira ngo inzahabu ziboneke bazibone bitabagoye icya mbere twabaye ugusaba gukuraho merikire ariko gukuraho merikire biragoye kuko biza mu kinyegero nta n'umwe asizana umugaragaro nicyo gituma bigoye ariko hariho ubundi buhinga bakoresha koko iri kumwe na carbon kugira ngo bareke gukoresha merki ubwo buhinga rero bugenda bugabanura ubumara kandi bukagenda bugabanura ingaruka mbi ku buzima bw'abenegihugu
umunyagihugu yahora abona hari itoborera canke nyina gatinya no kuritobora kubera gutinya umutura ku mutwe butarata manzuri iyo yiteye mu ngundo y'igitoke canke iyo yisakiye mu gisaka aho naho atari karakinjakinja mu mukenkekenke ukamuha imikoro akabona kwikora mu gahugu
dusa n'abasozera kino kiganiro Engineer Berikimasa atongimana umuyobozi mukuru w'ikigo kijeje gukingira ibidukikije OPB aratubwira imwe mu byokorwa kugira ngo ikoresho rya Amerika rigabanuke maze amagara y'abantu abandanye gukingirwa
tumaze guhimiriza bene igihugu n'abasanzwe begwa n'icyo kibazo cyo gukoresha Amerika intambwe kwirikira nuko cyo tubasigurira kuko hari ubundi buhinga nko kwimba ubutari hari ubundi buhinga bakoresha badashobora gukoresha Amerika cyane cyane nk'aba bakoresha ibyuma bigezwe cyo twita extraction industrielle ngari bajya bakoresha bakira extraction artisanale nibo cyane cyane bakoresha intozi yo merikiye hariho rero amasezerano y'inyina amaterategekanyije ibindi bikoresho n'ibindi bintu bishobora kuza bisubira yo merikiye kugira haba mu kimizahabu haba kwa muganga abantu bahoma amenyo ikana amavuta yo kuyiziga hariho ibindi byategekanijwe bishobora gusubirira iyo merikire maze magara y'abantu akabandanya amera neza hanze y'igihugu kuko murazi yuko bikoresho byinshi haba aya ma production mike cyangwa ibindi bikoresho biza biva hanze usanga hanze rero hariho abasanzwe bafite amahinguriro yakoze ibyo bikoresho bisaba rero yuko kugira bizoze biraza bukeye buke tubanza kugira icyo bita reglementation y'ibisanzwe bihari yatonze hari amategeko ya reglementa ingene ibintu biva hanze byinshi ubu rero tuzategurwa ayo mategeko a reglementa ibyo bintu byose byinjiye mu merikire kugira bizoze biragabanuka kuko kugira bihere burundu banza kugabanya umurinde w'ibyinjira bikuye hanze hanyuma hakaza harinjira ibiza bije gusubirira bya bintu bisanzwe biva hanze gutyo bitanze biri mu gihugu rusho kimaze guhera abene igihugu batoca bamenya gukoresha ibyo biza bisubirira iyo ntuzi yomerekiye
nino ngaha dusozere ikiganiro dukingira ibidukikije cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya munani Kigarama umwaka w'2023 twariko turabira hamwe icyo abahinga bavuga ku bijyanye n'ubumara bwa Amerika bukoreshwa na cyane cyane mu buvuzi twabonye ingaruka zabwo cyane cyane ibyo bonona ku magara y'abantu n'ibidukikije ndabashimire mwese mwateze yompi shimire kandi n'abatuganiri onezime dushimagize n'abashikije kino kiganiro ndabasezeye ndayifuriza kororanirwa mu banyu no mu byanyu ndabaha irindi sango mu kindi kiganiro cyo ku wa gatanu
cyari ikiganiro dukingira ibidukikije ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Public African ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu
yano duce dusozerera amakuru yo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya munani Kigarama umwaka w'2023 mwakoze mwebwe mwafashe akanya kudutega yompi nshimira kandi abamfashije kuyegeranya ntibagiye n'abahinga b'ibyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi kuri mikro yari Emmanuel Nimgeko nkaba ndabasezeye ndabifuriza amahoro aho muherereye.